Usapho lwedinga namhlanje egamele umphelo wethu uYesu Kristu. Amen. Sihloko sethu esithethela phansi kwaso sithi that they may be one ukuze babe banye. Nange ngithonge nje ivesi enye incwadi yelumiso 51 verse 12 ndimemela kuyo ke namhlanje lumiso 51 verse 12 ifundeka ke ngoluhlobo buyisela kum imihlali yosindiso lwakho undixhase ngomoya wentumekelelo ngicelase thobe iintloko zethu ngomthandazo mawethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini ngelixesha nkosi ndicela umsebenzi wakho ungawuyekeli nkosi kuba mangosi wotshabalala ngelixesha nenkosi sicela kakhulu nkosi okokuba umoya wakho nkosi wayinqele ukame nkosi phezu kwam thethe nkosi kanye ngendlela ofuna ngayo xolele nkosi wam ugwenxa thinto othandekayo thethe nkosi le ndumiso yenye yencwadi ezinendumasi eBhayibhileni kakhulu uverse 10 kunye noverse 11 ufika bemise intente abashumayeli bejusha kule ndawo kaverse 10 kunye noverse 11 dala ngaphakathi kwamthixo inhliziyo ehlambulukileyo undixhase ngomoya wakho thina bebila besoma abashumayeli kule ndawo kusondezwa ewe imbadu zemiphefumlo ebhadulwe kude nekhaya sondezwa kwisikhondo somnqamlezo kodwa namhlanje sihlobo ezithandekayo ndinqwenela ukunimela ndinimemele nje kule vesi ingasezantsi nesingadli ngakuthetha nto kakhulu ngayo buyisela kumthixo ewe imihlali yosindiso lwakho lo mfo uzivaka ngoku sele ekwimo apho khona azivaka sele engasavuyiswa zizinto zakwathixo kwenzeke ntoni baliyo bhayibhile ithi ibililixa lokuphuma kokumkani ukuba bayemfazweni ze lo ukumkani wakwaisrayeli ungudavide akaphuma yena ukuya emfazweni baliyo bhayibhile ithi kwathi kanti ongendawo umisele idinga elizawuba phezu kwenu baliyo bhayibhile ithi xa ithetha kakuhle kwakusekutshoneni kwelanga lokumkani esele yedwa ilixesha kwaisrayeli lokuhlamba komama ithi imbali yebhayibhile wabona umka uriya ehlamba wabuzisa ngayo kokuba ngubani nalantwazana ewe intle kangaka kwimpendulo eziswa kukumkani asinguyena umka uriya lo umhedi kule mpendulo bekuqhushekwe into ethi Davide lo ngumkamntu it's a no-go area kodwa ngoba ebekhutshwe ligongqono limbambele kufutshane ewe zabhaleka indlebe yabhaleka ne-reasoning yakhe lo mfo wathi makabizwe wamthabatha walala kunye naye hlobo ezithandekayo bhali yebhayibhile isiqhubela okokuba lahamba ixesha yabika le ntwazana okokuba inzima uDavide efuna ukuqina inyala lakhe ithi imbali yebhayibhile wazama okokuba mayibuyiselwe ndoda emkhosini ewe apha ekuzameni kwakhe to cut the story short ude waphela eplana esenza itulo lokubulala uriya wambulala ezamqiminya fumani ngithi sihlobo namhlanje our solutions ewe to our problems tend to be worse than the problems themselves ingxaki ingxaki zethu ewe esizibhaqa thina sibakuzo kanye xa sizama ukuzikhupha siyabhelisela use uthi uzama use uye utshona ngakumbi nangakumbi siphoxa lomfo ewe sele kufika kuyonatala embikala ewe ngoludaba lwendoda ewe ethelalini inezimvu zonke yathawatha kuphela kwayo yakweba laa nto isithi ewe loo ndoda ifanelwe ewe kukuba ibulawe ingabikho phakathi kwabantwana kwabantu bayo nathi ibali xa lisonga loo ndoda nguwe umkani badala umfa bathixo uzibhaqa ngoku sele kuleme sele bhalale ngumiso emva kweso sithwakumbe sokubhatyaza kwakhe engukumkani esithi ngoku uyisela kum thixo imihlali yosenziso lakho sebenzisa amagama amabini endirhalele kunokokuba siwajonge kakuhle gama elithi buyisela ligama lesixhosa gama elinomnika umfanekiso ntekelelo wento ebikhe yakho ze ubani waphumkana naye ngoku ilixesha loba iphinde ibuyisele sebenzisa igama lesibini elithi imihlali gama elithi imihlali linowujonipha esixhoseni lithi imivuyo ewe imincili ukuva kamnandi lo mfo uzibhaqa kwimeko apho khona angaseva kumnandi ukuhamba nothixo uzibhaqa ekwimeko apho khona ngathi uthwele litye kuba isono simenza nam umntana kathixo lo mfo kathixo uzibhaqa ngoku ewesele ekwimeko ethi thixo ndikhumbula amaxesha okuhamba nawo thixo ndikhumbula ngemini apho khona wawukhe wandithwala kaloku loo Davide sithetha ngayo sihlobo esithandekayo yindoda eqhapha amava okwazana nokuhamba kunye nothixo kwasakungena nembala ndithini xa nditshoyo lo mfo wakwathixo nguloo wonyulwa ewe esithebeni ngenye imini kufike usamueli kufuna amakhwenkwe ezokwenkwe zawungena ibe ngukumkani ewe abizwa amakhwenkwe ewe kadavide o abizwa amakhwenkwe kajese onke ababa akaba kadavide izulu lawumlanda endle apho khona ebesamusa khona impahla emfutshane labuya naye limxhakile kanti limsebhota sobe sithandekayo lo mfo wakwathixo ewe nguye kanye okhapha amangoba ngenye imini phakathi kwempi nemfazwe eyayikhona phakathi kosirayeli ewe kwakunye namafilisti emile ubhonyongo ewe ongugoliyathi imihla engamashumi amane esonyelisa uthixo kasirayeli bhale yebhayibhile isixelela uba lo mfo uthunywe nguyese okokuba makawujonge impilo yabakhuluwa abaphathele amaqhekeze sonke ndabonaka le nto ikhawuleza ewe isiye edabini xa ifika ewe izintlu zakwasirayeli zimisile ngakumlambi ela ngaphesheya ngamafilisti kuphumela ubhonyongo uhamba phambili umane sithi makuphuma indoda kwasirayeli enoza indoyise ukuze thina silikhonze kanti ukubandele yoyisa thina sakunikhonze thukisa lo mfo ewe ethetha zonke izinto onowuziqina wayimamela le nto iDavide xa ifika emkhosini wabuzisa yothi wani na indoda ethe yasusa le ngcikimbo kwasirayeli ibali yebhayibhile ithi waxela uba ngondiba intombi yakumkani kwenjiwe njeya ewe ukufiswa kamnandi sihlobo ezithandekayo ithi mbali yebhayibhile wathatyathwa lo mfo waleqiswa kukumkani xa imjonga ukumkani wathi usemncinane mfanam andinakuse ndivume ewe uye uma phambi kwalaa ngxilimbele ewe imbali yebhayibhile isinika uba wakhupha lo mfo isidli ngaye wakhupha inkukacha ekhawulezileyo ethi mna bendisalusa ewe impahla kabawe mfutshane hlobo ezithandekayo uthi lo mzalwana kwavela ibhere kunye nengonyana zathabathi qwane kwimpahla kabawo uthi yayindimlo kumkani owasibamba zombini ndazibulala ube yintoni na ke nobhonyongo kuba naye oba njengenye yezo
okanye ibhere okanye ingonyama fumane ndithi isihlobo esithandekayo lo mfo ukhe wateketiswa wedwa ukuhlala kamnandi esandleni sikathixo ibali lithi xa liqhuba sihlobo esithandekayo lo mfo wakwathixo ewe wemaphambi kogoliyathi ugoliyathi esithi ewe xa imjongile ebona nje intwana encinane esithi ewe ingaba ndiyijana ukuba uze umuphethilini yathi le nto uthixo uzawusibonakalisa ukuba akungantshutshe nangakhele ukusindisa kuthixo ewe ibali lithi xa lisongwa yakhawulezwa yabhalwa ingobhishwari ewe yakumzalwana ewungugoliyathi kuba le nto yahamba iphethe kwitshi namatye amahlanu yatsawula ewe ngale kwitshi yambetha umfo omkhulu wawaphantsi yamnandidala ithi wathabatha ewe loo ntloko kagoliyathi wabhekanayo ekhaya bangqungqa abantu abangomama ewe bebiza igama likadavide sihlobo esithandekayo indlela lo mfo awayisipha kamnandi ngayo imihlali ewe nolonwabo lokuhamba kunye nothixo hamba kunye nothixo lo mfo uyawakhumbula loo mava apho uthixo ewe wayezibonakalise ebomini bakhe yile nto amane ubhalinethi ewe thixo ndithanda wena mandingaze ndidaniswe sihlobo esithandekayo umane ukuthi ke namhlanje buyisela kumthixo ewe imihlali ewe yelizwi lakho sihlobo esithandekayo wasibona isandla sikathixo lomzalwana ewe mhla itsigelage awayeyinikiwe itshiswa ngumlilo ze nabemi aba amadoda amkhosi wakhe ezungula ewe ukumbulala ngenxa yabantu bawo bathathiweyo ithi mbali yebhayibhile wakeli efodi wabuza kuthixo ubalandele na abagonyongo sihlobo ezithandekayo ithi mbali yebhayibhile wathi uthixo iwemveli wabo ewe uthixo wabanikela esandleni sakhe lo mzalwana ndinokubala ndithini na ewe uphumuka esandleni sikasawule ebefuna ukumkhama ngentshutshe ewe funa ukumdibanisa kungenodoka lo mfo ukhumbula loo maxesha khumbula loo maxesha okuthembeka kukathixo bomini bakhe khumbula amaxesha okuviswa kamnandi nguthixo namhlanje lo mzalwana umi apho esithi buyisela thixo ngaphakathi kwam ewe imihlali yosindiso lwakho sihlobo esithandekayo enye yezinto endiyithanda kakhulu ngodavide kukungavumi ibali lobomi bakhe lisongwe ewe ekude namadinga kathixo sobe sithandekayo enye yezinto esinoyifunda sigoduke nayo namhlanje kukuba ungazivume lisongwe ibali lobomi bakho ewe ukude kunye namadinga kathixo wathi lo mzalwana thixo andivumi ukuhamba ngemoto engwemti ndincede bawo gcwalisa imihlali yosindiso lwakho kuba ngoku ndiziva ngathi ndisindwa lilitye thixo wam ngoba ngoku ndingathi ndibhathula kude kunye nekhaya ndathi le ndebelele buyisela kumthixo imihlali yosindiso lwakho undixhase ewenge ngomoya wentumekeleyo sobo esithandekayo fumane ndithi ewe xa kutshonilanga uzungavumi ngobomi bakho uzungavumi ukubhadula kude ewe kunye ungavumi ukubhadula kude nekhaya sobe sithandekayo siphila kwixesha elinzima ixesha apho khona abantu bakathixo bamele ukuzicelela izibele kuthixo siphila kwixesha elizaliswe ngumngcipheko ewe siphila kwixesha apho khona ne-coronavirus ewe ixhathise ngedolo esifubeni kunzima nokuphefumla siphila kumaxesha apho khona kuthiwa yayama ngendlu lixesha kaloku loba abantu bakathixo basicelele isibele kuthixo sobe sithandekayo zangavuki ipetros kunye nabafundi phantsi kolwandle ewe umkhombe umbolamboleka ithi mbali yebhayibhile bagwaza bathi thixo akukhathalina sitshabalala nje thixo wamanyaninyani thixo ongadanisiyo wavela sobe sithandekayo phakathi kwemidoli ewe nebyaroti imbali yebhayibhile nakodoba phambili yayilwanje olubomvu ngasemvinga umkhosi kafaro wabiza ewe umosisi kuthixo ongadanisiyo mbali yebhayibhile ithi ewe wavela uthixo ongadanisiyo ewe lwe lwavuleka lwakhe bahamba kumhlaba omileyo sobe esithandekayo wakhamla kunye noYesu esiva ukuba ngokuhamba ngoendi eli eli namasaba kathini ewe Thixo wam Thixo wam undishiya kamina sobe esithandekayo suthula ewe ibali lakho ulibona oba liyasonga ngoku lisongukude namadina kathixo ndizowuthi kuni sihlobo esithandekayo laa ntloko kaGoliyathi ewe wayeyinqulile wanika nayo ebheke eYerusalema ibhali yebhayibhile idlula ithi ewe wayingwaba le ntloko phaya kulaa ndawo esiyazi namhlanje ngoba ewe kusemnqamlezweni yintaba yokhakhayi lolwakhakhayi sihlobo esithandekayo ewe lolungcwatywe ewe ngulo mfo wakwathixo sihlobo esithandekayo ewe ndifuna ukuthi kuni ewe namhlanje lo mfo wangcwaba laa ntloko kulaa ndawo ndizothi kundiwa ndimemela kakuyo ngoba iyaphakanyiswa imithwalo kaluvana sobe sithandekayo ndizothi kuni bendenza lifted in Calvary suvuma namhlanje uhleli kweso situlo kokuba lisongwa ibali lakho lisongwa ewe ukumathafa ewe ongenawo ndizothi kuni sihlobo esithandekayo nanku uthixo kaisrayeli kusasa nje ewe okwaziyo ukubuyisela imihlali ewe yelizwi lakhe kwakuwe okwaziyo ewe ukwenza ekuziphe khaphukhaphu ngoba ineneneneni siyasindwa yimithwalo futhi kukhona embandezelo ebomini bethu ewe andinakusitalulo kokuba usindwa yintoni nanamhlanje kodwa uyazazi kuba wena wawukhe wahamba mhlawumbi nothixo unawo amava okuhamba nothixo kodwa ngoku uziva ngathi uthwele ilitye ewe kunzima ndizowuthi kuni ukhona ewe umadinja wasegiliyadi ndizowuthi kuni ukhona umathunga wasegiliyadi uyesu ongathamisiyo ndizowuthi kuni isihlobo esithandekayo ewe xa sisithi isihloko ukuze babe banye abakathixo abantu abakwazi uba banye besindwa yimithwalo ndizowuthi kuni lixesha loba ubani ngobani abize ngenxa yobomi bakhe kuthixo ongathamisiyo ndizowuthi kuni wabiza udavide ulala nje udavide ulala engqinqe phezu kwamathemba oba iyabuya inkosi yethu okwesibini ewe ithi sawumake thina sisithi nantsi inkosi ebesiyilindile masivuye sigqube ngayo ndizowuthi kuni sihlobo esithandekayo namhlanje ewe xa lithambeka ilanga lithambeka ewe emini namhlanje ewe lithambeka nakubomi bakho ndizawuthi khawuthathe isigqibo ngobomi bakho khawuzothi kula maxesha wabonayo intoyoba abhidile abhide noosiyazi bale mihla abhide namadoda ebemaluma phambi kwabantu esithi ayazi nantsi indlela ndizawuthi kuni khabe nibize eyona ndoda iyaziyo indlela ngoba ewe umane ukuthi omnye umculi ewe namembeni wanyathelayo ndisiwanaka ngoba ukhona ukuwapholisa amanye ukuthi omnye ewe umculi athi andiwanaki ameve endleleni ngoba uzawapholisa ndizokuthi kuni isihlobo esithandekayo niyabizwa nani nibizelwa kulaa ntaba yaseCalvary apho khona imithwalo yothulwa inkosi yoxolo imisikelele ngoYesu amen.
Nkosi ndive ngezibele ezesisa ezobom ozikalelayo wena mazifike sihlale apha kum, apha kum, apha kum, mazihlale.